Nasubukwa ikaze mnana makuru mukirundi twabateguriye kuri uno munsi wa kane turugenekerezo rya 25 ukwezi kwa gatatu mwaka 2022 zimwe mu ngi nkuru ziyagize mugihe bucapfubwa wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yori kaguta Museveni umukuru w'igihugu cy'u Buganda ku munsi wa gatatu yarishikiye mu nyubakwa y'userukira Burundi muri ico gihugu guhoza Burundi aho yibuka Petero Nkurunziza umuntu yagize uruhara runini mu gihugu eka no mu karere kose inyuma rero yigeno ajya General Alain Guillaume Bunyoni mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere abatari bake babandanya kugira icyo babivuze ko mushyirahamwe Focode iryo genwa baribonamwo ibandanya y'intwaro ya Petero Nkurunziza iyo nayo ikaba yateye igikomere kinini igihugu n'abarundi murakurikira muri makuru Pacifique ninazwe arongo iryo shyirahamwe Nyubako nayo yiburiro Hozagara Hub yari injiwe icese ku munsi wa mbere mu micungara rikambi imahama ni mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ico kigo cyubatswe n'ikigo Maison Shalom ukizofasha hano guha akazi bamwe mu gwaruka bigishijwe ibijanye no gukinjika n'iryo shira hamwe nkuko byavuzwe n'urongo ico kigo Margarita Barankitse nabyo ni twabategure muri ano makuru mu kanya ni Donito Dasuwe kubaha ikaze ku munsi wa gatanu ndiho Petero Nkurunziza azoshingugwa indwi zibiri inyuma yaho wahoze ari umukuru w'igihugu yitavye imana abategetsi batandukanye babandanya bashikiriza umubabaro wabo muri abo harimo Yoweri Museveni umukuru w'igihugu cy'u Buganda yarishike ku munsi wa gatatu mu nyubakwa y'userukira Burundi muri ico gihugu kugira icyo ashikirije kujanye n'ubutumwa tumukurikire
As I said in the book, we salute his.
Nkuko navyanditse mu gitabo, turashima intererano yiwe ku Burundi no muri Afrika y'ubuseruko. Ni gihombo kibabaje kuko yarakiri muto. Urumva turababaye nta byinshi twongera ko. Twazanywe no kuvuga gusa umubabaro dufise. Rero mwihangane na menshi dufise tuvuga atari uko mu kwihangana.
Hatuna maneno mengi. Ispoko kusema pole peke yake.
Igenwa ya General Alain Guillaume Bunyoni mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere bije gushira ahabona ibyari binyegejwe mu ijambo rya Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri kino gihe Alain Guillaume Bunyoni akaba yagirizwa ubwicanyi butandukanye no gusahura ubutunzi bw'igihugu bwa Pacifique ninazo yarongo ishyirahamwe Focode ngo n'intwaro ya Petero Nkurunziza igiye kubandanya iyo nayo ikaba yateye igikomere kinini igihugu
Igenwa rya General Alain Guillaume Bunyoni novuga nk'umushikiranganji wa mbere novuga ko rije gukuraho igipfungu cyari mu gihugu kuva habayeho ijambo rya President Ndayishimiye ahejeje kurahira muri iryo jambo abantu ntibari batahuye neza yashaka kuja kuko ku ruhande rumwe yavuze ijambo rijanye n'imvugo yahora mu butegetsi bwa Petero Nkurunziza ijambo giterabwoba giyibutsa cyane kahise ijambo rimera nk'iritandukanya abarundi rituka abatavuga rimwe n'ubutegetsi mu kubagira ibikoresho by'abanyamahanga ijambo kandi ry'umuntu mengo aracyari kwagwanana n'abakoloni ku rundi ruhande naho Jari jambo ririmo ibibazo by'ukuri bihanze u Burundi muri kino gihe ibi by'impunzi zohunguka ibibazo by'ibiganiro ibibazo by'agataya kazi na muntu ibibazo by'ubutungane n'ibindi rero umuntu ahaje kumva iyo jambo yagira ati none muri ibyo bintu bibiri ashaka kuja hehe azoguma ku ruhande rw'ubutegetsi buheze cyanke by'ukuri ashaka kujya mu byo kwishura ku bibazo bihari uyu munsi icari cyabaje nuko ijambo ryahera we nyene atavuze cyagiye gukora ngo umuntu yumve neza aha mutumbereza mu kugenda bunyoni asa n'uwishuye ico kibazo kuko bica yiboneka ko ahagaze cyane ku ruhande rw'ubutegetsi buheze bwa Petero Nkurunziza hamwe umunagira ati nta gihindutse General Bunyoni azwi ubwa mbere ubwo nk'umuntu yagiye avugwa mu byaha byose bikomakomeye byaranze ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza yaba ivyaha bijanye n'ibi byo gusesa amaraso cyane cyane bariko bagwanya batavugamo n'ubutegetsi canke ivyaha bijanye n'ibyo kwonona amatungo y'igihugu yari navuzwe mbere no muri ibijanye n'urudandazwa rw'abakobwa n'abakenyezi babarundi kazi mu bihugu by'abarabu no kuvuga yambaye ishusho yiwe yibutsa ayo mabi yose yaranze ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza uyo muntu aramutse agirwa umushikiranganji wa mbere bica yiboneka ko ubwo butegetsi atacubwiye guhindura Ikindi cya kabiri nuko igenwa rya General Bunyoni rituma ubutegetsi bwerekana neza gose ko ari ubutegetsi bwa gisirikare aho umuntu acatinya intwaro y'igikenye kurusha nuko byari biri umukuru w'igihugu General Major umushikiranganje wa mbere General Peta rya mbere ryo hejuru akacagira mbere n'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu yitwa ko ajejwe ibibazo by'abasivile navyo bibazo bikuru ariko akaba na wari lieutenant general n'ubutegetsi bw'abasirikare aho novuga ko biteye biduga kurusha urugero vyahora ko mbere uko tuzi General Bunyoni abarundi bo kwitega ko mu myaka iri imbere hagiye gushyirwaho leta icunga gose abarundi kurusha uko byahora bimeze abarundi bazaba bacunzwe ku rugero rukomeye cyane mu kiringo Bunyoni azo wari umushikiranganje wa mbere
iryo geno kandi ngo rica kubiri n'amasezerano y'amahoro iyarusha mu bijanye n'ukunganisha ibitigiri by'ubwoko kubavuye mu gisirikare cya kera canke mu bahoze bagwana muri FDD bipasike ni nazwe afise kana makenga ko akazi k'umushikiranganje wa mbere gashobora kuvangana na kumukuru w'igihugu n'ubunyene pasifike ni nazwe
kukindi gice no vuga kigira gatatu nibijyanye n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu biragoye kwizera ko hari ikintu kinini Bunyoni ari umushikiranganje wa mbere coba kizohinduka mu gihe n'umushikiranganje wa mbere ariko ibihano mpuzamakungu ibihano bya leta z'umwe za Amerika ko rwonyo na gatya kazi na muntu n'umushikiranganje wa mbere urumva ari ku isonga ry'amabi nka sentare mpuzamakungu mpana byaha iri kwirakora ko amatohoza uyu mushikiranganje wa mbere ntaho muriza ubwa nyuma noja ukibazo kijanye n'amasezerano y'Arusha umuntu arakwiye kwibaza ko igenwa rya General Bunyoni ridashobora gutuma itoba ririmwo ibyo guhonyora bikomeye amasezerano y'Arusha kubera ko uravye ingene ubutegetsi bwahora bugabuye nkuko kubyazo bijanye no gukurikirana nk'abasirikare urabona abasirikare bagizwe n'impande z'abahoze bagwana n'abahoze mu gisirikare cya kera mu gihe yo haje General Bunyoni nk'umushikiranganje wa mbere ni ukuvuga ko ariwe yari hejuru y'abashikiranganje ni ukuvuga umushikiranganje ukwivuna abansi n'umushikiranganje arayivye umutekano abo bategerezwa kuhava muri iyo migwi ibiri itandukanye no moka dasa umva niba cha batwara ubwo nyene hanyuma hejuru bakacamongera bagatwagwa n'umukuru w'igihugu ava muri FTD umushikiranganje ukwivuna abansi adosanga munsi yiwe naho hariho umukwiriwe kuri bya gisirikare ava muri FTD nyene kubujye umushikiranganje ukwivuna abansi naho yova mu XFA batawubasha na butoya zo bagifise muri kino gihe ivyo rero bica bitera bitandukana n'ivyari byari yumviriwe mu gushiraho amasezerano y'Arusha icyanyuma mbona kiboneka kizoshobora kwaduka ni higanwa rishobora kwaduka hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere bujya ububasha bw'umushikiranganje wa mbere n'ubwo umukuru w'igihugu urafise ahantu henshi busekanira kuburyo udasanga bitomoye neza ingene ubwo bubasha busumbasumbana rero bishobora gushika ko hashobora kubihiganwa hagati yabo ejo ugasanga rivyaye izindi njyane nka zimwe twabona mu ntango y'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza aho haba gusekana hagati y'umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe ubu birashobora kuzovyara ukunyinyurana hagati y'umushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu ivyo navyo ni ibintu bishoboka ku buryo bamwe batangwe kugira bati Bunyoni ashobora kuba ariwe mukuru w'igihugu nyakuri muri kino kiringo tugiye kubona
turabandanya n'amakuru amabi yakozwe na bamwe mu nzego z'umutekano kuva mu mwaka wa 2015 gihe Alain Guillaume Bunyoni yaramutswa ubushikiranganje bw'umutekano ngo ntaco yakoze kugira yahagarike ivyo bivugwa na Sébastien Misago arongoye ishirahamwe ASPE muri iryo shirahamwe bakavuga ko kubona uno munsi ari we yatowe kuba umushikiranganje wa mbere mu myaka indwi iri imbere agati akazi na muntu kagiye kubandanya gahonyangwa kurusha tumukurikire
kuva mu 2015 Burundi bwagiye mu ngorane zidasanzwe bivanye n'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza iyongeje kidakurikije amategeko hama abanyagihugu bakaja mu ibarabara biyamiriza iyo manda ya gatatu inyuranye n'amategeko igipolisi rero novuga nti gifashitanije n'imbonera kure bariraze mu banyagihugu bariko bari ya merisiyo mande gira gatatu igipolisi naco muzi ko catwagwa nyene na Bunyoni yatwara ubushikiranganje bw'umutekano gukinga ibiza hamwe n'isibe mu gihugu murazi ko nka leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu by'uburayi byamufatiye ingingo zo kudahonyoza ikirenge muri ivyo bihugu n'amatungo yiwe agafatwa co kimwe n'abandi ariko kandi n'umuntu twagerageje twebwe nk'abo muri societe civile kubwe shira hamwe asape tumuhanura ko ibintu biriko birakogwa mu gihugu ari ibintu no vuga nti byo hagarara kuko bidahesha iteka igihugu turetse makete no vuga nti yo mwibanga twagiye turamurongikira cukimwe nabandi bategetsi umwe wese mu mabanga yiwe ubwacu twara mwishikiriye agashika kabiri tumwereka ukuntu abanyagihugu bariko baratotezwa n'abapolisi n'imbonera kure washaka bafatanije n'abo mwigendereza ariko nuko uko twamuha impanuro ahubwo wamengana kuraga kuroga intambi bisazi ubwicanyi gutoteza abantu kubapfungira ubusa kunyuruza abantu na cane cane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi batishimiye ibikorwa no vuga nti ubutegetsi bwo ariko burakora byagumye bigwira byo rero tubona yuko muri imyaka 5 yararongoye ubushikiranganje bw'umutekano yabaye no vuga nti umunyeshuri mubi mu bijanye n'ivyagateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi ubu rero kubona yarayemejwe nk'umushikiranganje wa mbere mw'iyi myaka 7 giye gukurikira nk'indongozi mwishira hamwe asape tubona yuko agateka kazi na muntu kagiye gusinzikara cane gose mu gihugu cy'u Burundi mbere tunasaba yuko amakungu na cane cane ijya komisiyo ya ONG y'agateka kazi na muntu mbere n'umutekano ko bukurikiranira hagufi ikibazo cy'u Burundi
nayibabwiye murano makuru mu cungara rikambi y'impunzi y'amahama mu gihugu kibanye cy'u Rwanda kigomezo shalome caruguruye ku munsi wa mbere ikigo kigizwe n'inyubakwa izofasha abarundi baba muri iyo kambi hamwe n'abanyarwanda bo muri ako karere Margarita Barankitse atanguje ikigomezo shalome avuga ko ico kigo buguruye kizo bafasha no guha akazi bamwe mu gwaruka bigishije ni nkuru twateguriwe na Thierry Bigirindavye
Hozagara habe n'inyubakwa izobirangurirwa mu bikorwa bitari bike hazoba harimo uburiro bwiza inzu y'uburaro icumba cyo kwakiriramo amanama hamwe n'uruganda gukora imikate iyo nyubakwa ikigomezo Shalom cyayubatse mu murenge wa Mama mu karere ka Kirehe ku meteje na girembo rikuru gikambi y'impunzi yakiri igice kinini cy'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda ni nyubakwa yubatse ku buryo bwa kijambere umupfaso ni Margarita Barankitse yatangaje ikigomezo Shalom avuga ko bubatse iyo nyubakwa kugira bashobore guha akazi gwaruka rw'abarundi bigishije umwuga wo gukinjika rushitse mu buhungiro mu gihugu cy'u Rwanda bongere banabafashe kumenyera gukorera hamwe n'abanyarwanda babakiriye
mu migambi twari dufise yo muri mezo Shalom kwigisha abana twabigisha guteka tukabigisha ivy'uburimyi tukabigisha kubarira urabona ubu byari byahagaze ivyo kwigisha rero nabari bamaze kwiga bahejeje ntibari bafise ahantu bakora tukarinda kubafasha ari kubafasha kugira baronke ico bafungura ico kubaho hazofasha rero ibintu bitari bike murabona ko bazofasha kandi no muri iyi ntara kuronka aho bagurira umukate bakaronka na pizza bakaronka nibindi n'abantu bagendera ino ntara bakaronka ahantu bashobora gufungurira
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahama Karamuheto Claudius yari yaserukiye umukuru w'akarere ka Kirehe Muzungu Gerard muri ivyo birori byo kwinjira iyo nyubakwa yarakeje abarundi ko nahari impunzi atako batagira ngo barangure ibikorwa byotuma bashobora kwibeshaho gucyo bagaca bagumana n'iteka ibihura mbere n'ibyo leta y'u Rwanda isanzwe ihimiriza abanyagihugu bayo n'abandi baba muri ico gihugu
umuyobozi wa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame navuga nti mezo Shalom umuyobozi mukuru n'abamufatanyije mwarakoze kumva inama ze n'impanuro ntabwo zigira abanyarwanda gusa akunda kutubwira abanyarwanda duharanire kwigira no kwihesha agaciro igikorwa nk'iki rero ni ukuri ni igikorwa cyo kwihesha agaciro niba abantu baje ari impunzi bakishakamo ibisubizo bakagera aho bagera ku gikorwa nk'iki bagashaka abafatanyabikorwa banyuranye ni ibintu byo kwishimira hano mu karere ka Kirehe hari ibikorwa remezo byinshi binyuranye nahozagara hab igiye muri kimwe mu bikorwa remezo twari dukeneye hano mu karere ka Kirehe ariko by'umwihariko mu murenge wacu wa Mahama reka mvuge ni igikorwa remezo gikurukijemo navuga ngo rero nkarebye kure mubona ibikenewe
ikigomezo Shalom kandi ngo canke gikora ibikora inka mu ikambi y'impunzi ya Mahama nkuko vyemezwa na Murebwa Yiregoretse arongoye iyo kambi y'impunzi akanakeza mezo Shalom kubona yagiye n'inyuma y'ikambi ikubakwa inyubako y'akarorero muri ako karere izofasha muri byinshi
mezo Shalom ni umushinga waje ahangaha tubona yuko ari umushinga nyine nk'indi mishinga yose iraho ariko yagiye yaguka kugera aho yasohotse mu nkambi igeze no mu kagari ubibarirwa mu kagari ka Mahama ariko noneho iki gikorwa cyahakorewe ni igikorwa nacyo navuga ko muri ndashikira hazakira umugenzi wagendaga hazakira abapartenaire bakoreraga hangaha basanzwe bakorera hangaha kwajya gatuza tukiseseka hariya hepfo ubundi wazana n'umushyitsi ugatinya kuhamushyira mukirukanka kuri guest house nyakarambi nibyo gushimirwa rero none ko ari umurenge wa Mahama noneho ugize guest house mumfashe dushimire mejo Shalom itwegereje igikorwa twari dukeneye
n'abarundi bari muri iyo kambi ya Mahama babona ko hozagara hab izobagirira kamaro ntangere nuko bivugwa n'ubaserukira
turabona yuko inyubako kubiri hano ishobora kuzosayiriza abana bacu kugira ngo bashobore kwiga imyuga cyane cyane yo gukinjika n'ibindi nkuko bari basanzwe babikora rero sabana b'impunzi gusa ahubwo nabo muri abanyi bacu hano hanze muri this community turabona yuko muri bwa bufatanye nyene dusanzwe dufitaniye hano I Mahama turabona yuko inyubako izogira akamaro cyane
iyo nyubakwa ikaba yinjiwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi wa muhimbazo kwa 20 uheshe uko umwaka utashe mezo Shalom ikaba yaboneyeho gutera kama impunzi zigume zifatanye mu nda naho ziri mu bihe bitoroshe iyo kambi ya Mahama ikaba yakiriye abarundi barenga 60,000 bahunze igihugu kubera injyane zadutse mu mwaka w'2015
Thierry Bigirinda vyita umukenguru kirembere gusozera no makuru tubibutse ko bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije kuri uno munsi wa kane iminsi 248 bapfunzwe bakabacira umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'iyadabu ingana n'umuryono umwe na senare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza tubutse kandi ko bamenyesha makuru bahagaritse igerekezo rya 22 gitugutu hari mu wakweze mu ntara ya Bubanza Christine Kamikazi anyesindira ubusa Terence Moses na Egide Harimana bakabagirizwa ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu yano rero cyo dusoza makuru tukutorashikiriza kuno munsi wa kane ndabakengukire mwese mwadukurikiye naho butaha